amadeni mu Burundi igihugu cy'Uburundi gifise kwa ari manini mwumvise imiliyaridi 2004 ideni ryo mu gihugu hagati ni miliyaridi 1,300,000,000 ideni ryo hanze ndavuga ideni ryose ni miliyaridi 500,000,000 oro ya bije tuvuga ngo ni 300,000,000 ayo na madepart tugiye mu marosete twabonye ko amahera dutoza mu gihugu hagati ama rosete fiscal amakuru naturenza amafaranga y'Abarundi 1,700,000 rosete 1,700,000 mugufisa amadeni 2,400,000,000 iyo mu gihugu hagati urumva ni kibazo ikindi mwabonye yuko reserve zo shanje ziri hasi cyane no kuvuga amahera y'agaciro dufite mu kigega cya leta minimum yo kufata yo gutegereza kufisa amezi atatu murabona turi mu kwezi hari n'igihe tujambuze none cyo kaza badufite zo kinje imbere gute iyaba twabonye ko ari gushorera ibintu hanze n'abadufasha gushorera ibintu hanze naho turabona ko atari kirenge abadufasha nibo leta izo kumivuga mu majambo make abarundi bamenye ko dushaka kugwiza amadovize mu Burundi leta nta yindi nzira atari kuvugana n'abafasha Burundi kugira bisubire imbere nka mbere nta A nta B nta C uza kuvuga ibirazo bari karatubeshe kuko biragaragara no mu biharuro tumenye ukuri rero tukwicarire tumenye ingene tugendura ibi ibyo kubeshanya ntibigikenewe tumenye naho turi tumenye ingene tushakubaye izo miliyaridi 900,000,000 ziri muri bije zova mu mfashanyo hamwe zitoboneka na za miliyaridi 700,000,000 zigihengeri nuko ko dufise miliyaridi 1,600,000,000 tutabona neza dufise ideni y'imiliyaridi 2,400,000,000 atamaro zero amafaranga y'agaciro dufise mu kigo cy'amushaka kugira ngo sindabibaza ngo ntimuzi gituma igituma ni icyo tuko turakibwira n'abakozi ba leta bamenye guhinduka kuko ibintu tutabivuyemo bitwa ko muri administration bati wakamo na leta mu bizima bya misi yose kugira tureko icyo hindu tubone dushaka kuja ku 2,460,000 abarundi tubimenye tugire icyo duterere kugira turabe ko hari icyo hindu.